dia near the near atoye emantam emu na yeduru atoye emantam no na krasi bia wanya efie no aduanan 40 years ya waye ocherechere ni mapa ene okodi acherechere dwumadie ene oba ana wotra de ewo eye wasa sompre na wadua aburo kakra wadi aburofo ye kakra so so aka dwumadie a odi ho na aburo no abakrampo awie krampo anisa wo na ocheremu nanu ukuada Bosumi atwa mu ya na ya sɛ bosumi foforo ase ne dada to so aduase yɛ sɛ 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 nura ya mpo ɛna asɛm esiye wa bra na abɔ ba bia sɛ nonson anwumre no ɛna obi bɛyi da sotire ɛsɛ ei teacher wafuo na wadɔ no wonkwase hɔdom na aburo no ɛba no yɛ wo sɛ ya na nkura bi ta abɛsire kɔne na nam hɔdom aa no mba ko bu aburo no bia kasare ne nyamu nsusu no sɛ wɔno ma na kyerɛ saa nkwada ya dio na teacher te saa asɛm wɔ sɛ da bi nya de ɔbɛte ase yɛ Ereni was seen the coat of crow, hita. Said you will be the cockatra named tree, Ababa and Wanum, and then you will be a form honum. O Kodri ya and Quadam Marco and nine or my memoir or no one at all, my dear. And all Bosha a blue foam wing, then you will be the kegu almost kiki. Nemumi and sad dear, or what to me, Jane, teacher and Timmy and your nomina, or Mujanano, and what tabacrosua, ya bacrosuku to ya, and your second one fine, ya quadro be bap, hey, I'll send Ben ye. Hormon will treat you soon, da, and no mom be hormon. One by yam, wa, ya, sebre ya, mano egusua make a saying, what ya qua down, call us pity ya, or man, I are here. Now, a church, any ya, or this, and umbrella, some radium. I was before, and sir, as soon moon. Not ye sent training, Adam Fra Bright, Ewo Nentuasu.
It is in a year old, a career friend says, what us and pray, I always can region. Oh, what I'm at the center. And I didn't call and I was teacher and a guru. The Colonel Natural and of the German could be in a Brunibi. Medicine in Colana. I'm a jack or I'm a teacher in the journey and a pay. I'm not a fed you. Some great police station, police commander, no, letting me ask a teacher in the ma. Look at this and this is the most of the move over some great police station now. Investigation, it is a cost of a parano, so the new person to use a male hospital for the treatment or honor.
Yeah, but there was a papa. Yes, that's any agent from Bright and I'm more turning canoe watch a trade year or send Karen Gomoka Korean and Blue Korea. So, Bora. Wadden Krante, Ako Chabak, what ye would you try to cheat?
A picture ye, see. Ma Mosha don't meet me up by in Facebook page, no. Osha share Utek 102.9 FM na. Send ye, we chakwalano. Osha, net teacher, what I send Kawu, yain a bit
nine.
Osha send your tono nine. And Kawu, yain a quadana bit every ho. Na aquaday one usa. Sebe, so what ye aquada ketwa say? Mpo. Sawa ya kromfua. Che ubehwehwe mu a ubekeke mu a no. Na nkwade yo ma na ye teacher na fu ni mu
adwuma. Ah, so aso ochere onwade.
Aha. Ai sa tama na ye sociology time.
Yes.
Ye ni ayeye school farm.
Yes.
Edu bre bia yetumi ye ward kom.
Mhm.
Na ne ye banche yetumi kotu.
Yes.
Ni apenya adoa.
Yes.
Ya pe kwansusa mako ni enya ye ngo. Ni enya momone elupre ni ade atwim.
Yes.
And ye yetumi bo apese ni ye di. Enti enya nwanwa enti nka teacher kra wo kokoto sa akwadai ana nkwadai na utumi ye ya miensa dwane nka chi weye enka mentwa no sei enka che no fa no bre fie wo de ne ba fie a akwada no wa wofo se ye wiya wa ubu ka nyina na ade aso na wofo wonu mntua na wa wofa mra no hye wonsam na wutwa akwada keto asebe akwadai When ya bra ne be a do nine do noom, send you with that way. A man for me to me about Facebook, this mamma. Now be channel say, when ya could remember hot, Miss Row. Now be a quadak, it was a betty
or pine a betty
and go pine a betty that funnel. Oh, Sabe, teacher, I'm running in me.
Teacher, 40 years old.
Teacher, when you show so, or you general as school.
That be general as the one.
Why,
yes, science, or you general as
a great science.
Wait, why,
Debbie,
and you have a great teacher, you were your general as.
Then I Na akwadai wade bicycle wane nam school hoda won kwa class nkowia nkosua de akra yi se menko e na madam Mariama wo fra kwada no wo twa ne to ma se ye bo break over won pesu obehu san akwadai bia ne nam school mu hose wo di agro anya sa no so mu obetwa waba se ne ebe yade wo ye no wotnya wo wi a wonya biem wo abra Mariama etwe akwadai ya so e wo school mu ho wi ya pe ena akwada no edisun ekobɔ ne maame amane ewo fie sɛ ne madam boa bo ne wo suku mu hɔ de wɔyɛ ne hwia enye ye ena wɔ maame nso etwe ne bɛyi edi na kyi saa bepiemu ewo suku mu hɔ wɔ baa ye no ena wo bebi saa yɛ sɛ madam asemasi wɛ wɔ fra ne boa ya ena to so madam ne so wɔ bro madam na maane ye kyerɛ sɛ saa bredi madam no wɛ prepra emu ɔde pa aka wo bi kra mesisi asuku no wukopie mu ewo oboasea yatum a empenfo eye asam no emu enhwehwemu na adisuafo binum a wowo ho enafe awofo binum a womoma ewo ho ekyerese de esiye ne de enya de a wonbe sososo kra sanse wowofo de wo babebu amane sesei na esi ewo suku a wontumi emfa wo pe emma ho emeye de wo pe de se de maami wa babebro madami amane pra epra emu oden pa na uwepie mu ewo braha bebo me electoral area assembly member wo gina mu ema adiche wo ho eye owura kasim idrusu wo de atu asehwe de maame no ebeye ye ewo suku mo se aden na madam no etwa ne baba ne de enya de etwa ye kura ya wode no ankasa ne pe abehye madam ne so abo no ama madam no eprepre mu ode ne sabre ya yakasa de empenfo edi anim ya wono assemblyman waka ho ema aposifo akwakwoche maame na wokuo suku mu ho ekodi sa enyamrasam no se omo behwa ma emra no atwena so se ne ebeya wobiti enkwanchen baabi ade esi wobesua ade ede afri mu
yan vasi dan famo of a john entry bo si akon labo wodi semu for pen ya so ne se wi so ede suma yen na na kwaja pia ya abuafo ni bia kwa me ajeni boten anko enye mu eja sam ene kwa sare abuaje bo a omunyina so mubi na semu yetime ede ba ya kenkanfo eye me nana kwasi wusu echan mene medofo pa
mommy ajwa Tando.
Yes, also na Accra Dazi National Lotteries. Among Krabate was Santé Mantemha, while you're on driver. On any boss, among fast, everybody because it's cast your body, you may